Machiegni nyinga Lorin Manyala, jaloko mara ena David Abila. Kuku mar duond buch siasa mar ODM e kaunti ma Kisumu koro to kwa mondo owuog oko ochak chenro mar timo ndikruok ne jokanyo manyien e duond burano ero mar ODM kaka yo achiel mar tego mbi mar ODM motelo ne yiero ma higa 2027. Ka oloso ero makende mane obago kod jotelo mag duond burano ero mawuok Nyando Sub County. Jasiasa kendo kil mahao kom seneta ma Kisumu, Migosi Fred Odumo, oyango ni oikore mar chiwo sir makende e neno ni oganda ondikore e duond burano ero mar ODM. Jotelo e duond burano ero marango bade ma Nyando Sub County eka otelegi kod jakom Apunda Magwar. Orwako paro makamano ero mar timo ndikruok e duond burano ero ka giduoko erokamano ni okil Fred kuom paro makamano. Kama bende ne giyango ni ODM pod ogurore motegno e bwo telono ero mar moluor Raila Odinga. Maendi kaka ne chalo.
Tang'iyo ni nyaka chagi yango constituency. Kaomeyo nawuo gi chairman county miya thuolo rombi. Manyalo kod maka.
I'm going to go to the ODM of your state, Anyando constituency. Mondo rom gi office te mondo wangi kaka wanyalo register ji party koro kwa tiko Nyando kawuono the next one wadhi dhi Nyakach dhi Muron wadhi dhi Kisumu East wadhi dhi West wadhi Seme kata watieko Kisumu Central to malich e mana ne wadu jowa mondo register party to mana chairman osacho and the women leaders e wacho ni wan wan Raila Amolo Odinga
wa kaka jo ODM wan bang Raila Amolo Odinga kam rain kam sunset ka koth chwe wabiro Raila gi chunywa te. Wan ka ODM manyalo, we are intact, kendo ODM as a team. Wan bang baba Raila Amolo Odinga.
We support registration mar ODM manyalo, kendo ji te nobiro watimo registration ka wan kil, mabe wuodwa wuod Nyando. Jo Nyando okalo ni bang Raila, kendo waungo mono, wech na Raila wacho nyoro ni chubok ti. Gi Ruto marwa tho, weche mag IEBC minoke okowa 1,008. Nikaji oseagi judicial jibudok e lweny waneno
mondo wa tim registration ne waluongo wakili ka jo ODM mobiyo ng'e kaka wanyalo timo registration to wan kaka jo chama maya ahero kata manyando wan bang Raila Amolo Odinga makata koth chwe kata yung rieny to wan bang baba joma odhi adhiya to